dia Kwame Kentɔ aw no ana ye national security coordinating director no ene ne mrante ne tisim ewo ba bi ate se aw win ekɔ ho ekɔ kɔ chee chana ko ni bi obifɔ no ba be pim ewo so ama dahie so so ba be chi bi ewo ho no
Na bubo China for di nchire me mak na wi a ba bia ye kwachire wonom ene de odi omanim wa mayate me pa cho utie me abra engineer ni 6.1 Facebook ho na ba ye sa abro fi o mo kala kwa sesa awia na hwe o ma mo kala nyina modundum bra na ba di hu adanse na najma ye tie oboye mu e ba ne sen
ali de atense enra de ade a e oba Western of National Security Coordinating Council no Kwame Kentɔ and a Dano, your wife, and say, Gamsino, Omitum Susapa. Now, I don't move to the national. I tell you now, Ali, Omaduman, Omaya, now, let us say, Amanofuya, and Tinama, a Gumano, Niano, I a ding, Eddie, Ama woman. That's Ninian, Edra, Adia, Kwame Kentɔ. I don't know, and a yet national security coordinating director, and then a mountain system. Ewo baby, at his say, our win. Ekɔ ho ekɔ kɔ chee chana ko ni bi obifɔ no ba be pim ewo so ama dahie so so ba be chi bi ewo ho no na wo eye so ama ho no ba be chi china fo mi ni e na gana fo enum ɔmo ba eye so ama ne so no ɔmo ba be chi china fo mi ansa e na gana fo nso e ka ho atɛ ɔmo nyina no ali nipa ma akoma ko dum mi ansa e na ɔmo chi ɔmo china fo enum gana fo eye ɔmo twɛ ana omutimi eche wo mu a enra omdo mu nya ba be pie mu ewo eye sehwiye oso regional police commander ana pa ye bo be 8 no ni nyante ese omdo mu nya ba kokko na ali mi bo modin ekọ eye bi oso magistrate court wonu ekọ ketan ho fi ana pa na wetu na ba be sister abere ya ali me no e ka se nyade a omutimi do mu ba court ni nyina ni se omdo kete nya nya wedi ntom chense nya mi adu mo tena ana omde sa kan na fo yi ene gana fo enwotwa o ka ho a omo ese nsuo ewo eye awi ana afi eye so ama dade so no omdo mu nyina betimi aba betim ewo court na emra no eno omo etimi adi ali
na wan na elidi omo company be no mo
kwam Kentɔ na national security
eche ni pakura odi we mu animo omo tugara no
ali ne kwasem ne se omo no eye ilija man na ohu nipo odi omo nemom de che ne se mpanyimfobi ewo so aman ali ebra anu akwa nkwachi wo mkwa na ya de omne national street no na nya fadi agro ewo so aman ho no a che se pressure any cause bi a free by di ban ali meta che se enye ize na so ni nyina na ya de national street ni che se omuso ni abre chance omo nyitra ho emma amanyofobi mesise ngofu beti na meta se bi omo so enye djuma etisane a akwa bia so sankofu yi omde mokokota Yami had more china ali. Same take out where any the busy me answer yet ever.
Dear Nanado Kayen Yunachi telephone course at so a coso. Is a illegal minor. Why and a far from fray, police soldier, or hene, politician, and a whine.
Ali was swam I hold the any dear. National security for me no mudin comono, etc. Nanana or no curano, a freno. Ana ukọ ho no ma eye organizer e de ma MPP a wonyo ko na ho no odun aso na ye district head moderator enso frẹ no man the pressure. Enya asem
kuma wo. Man the pressure say say. Amfo mu kwakwota na wontwa asem ni mu.
Ali, wa wani ti aga na ne wo no.
Na je said ho bom bi no no.
Ni sabe pepe.
Ei. So amai ho no, awori so amai na yo kan wase mebo a.
Ali, ho na yo kan wase mi.
Enche dade so ne mpotamu.
Ehwa.
Capital ya hefa.
So amai area dade
so. So that is so.
Hana, I will win so the any inchi.
Inchi.
But you know, sir, first nay, I will win any swammer that is only boom. You see, watch him up. You say, swammer, no, Eden Hona. I will win that's inchin and so then.
Catch a Udan would be any minute, yet you have money tanapan, your bonabason so. Of machine, Nunano. Near a yana on ye, sans of man penny in the cunya, atu chacha, or galan civiso. Catch us your money tanapa. Why, what's what is saying?
Quabble can talk.
What was this, my hearing friend? Was it Yasem?
Ali, wow, ya.
No, organize and so friend, also, I'm just saying. Oh, please come on the party.
It's a woman, and I can't want to do man. I was not almost so much common to say.
John, organize and open swatch, say, Sabi, you wouldn't be seen another Danko Kufaro.
Maybe as an open swatch.
Organize and open swatch, say, National House of Cheese Beshia Ukumasino. Ne hene no buy and decision obe take here no na onim nyansa chen ne hene no anase sey ah omama ekun abren na nado na kwagu varo so ene anusini bia kaseti ano no lema me daso bati
are you miss me daso
you see the eye say ready no share the mom by heart say ya o share the mama mom by heart say ya because ye boom ba monte che see the eye che se shema so ne hama boom ye hama madwene ye sem adwene no se adwena sese yewie ene de wudie no na adwene ho onyinu kyna de ho ye te heya na sehwi wo hene bi eden a watimu ye ka se woda asumye so dwene o manfo ho se wada ne kusie eden ne si wode na so awura mu wo ayi abepo janchia wo bekye no e wo kronoma fantwo wo hene na ne kusie ene oda bom and so maybe a chum yakasa him for kanwa and him for me a him for binum kahu omukura ne si kanyo masas yas crom domusago which is I train ye nanki betun kengu siaga mama nanado ya bregu a di party organizer say an okradia mwaningu na samba bauso wahine saw betnasi I don't sash your domino for my head I must say diafo and crabbed the yin what na fie man kwawe nan kan ye kan nan kawe fo a ohene wan wi bi na so ye grade 1 sense waso sonsem fom so ade na magana panifo abresa sante hine buase mu ba bua na do dan kwaku fuado tempin kwaku fofo ben ku fari faster munti obi a syndrome ye say ye man no am a chinese fo yakotrom mumam kwa me mwa kwa ba
ali
me do nse me nya story bi na story ne ye beye na na mere ho me ho Ghana ma so bi no pade efo China fo e ba ha yi o ba jani kunu atu atare China ni
na se isika
o no aduane ama no nka so jani kunu o no aduane ama China ni o no aduane ama China ni o ba ifafu no ko wo ya ni kru tintingram na ni tum kodaki gonjani pa ne ba no ba ya China na ni asia depends na wa akoshe akiri
oni sa fight no de ntia se si ye yi no de ekoso ne se sankrofo no nsano a ehia de no achi no ye wade bi wo ha ye frano syndicate na se omo ye wo ekuo ne kase ye che no omo ye chi omo e wo Ghana no sa China fo ye a ya chi omo yi omo ni omo no de adjust financiers omo de omo sika eso asene e finance ba ye wo Ghana fo a omo ye the campaigns a omo ene ye abain ni mo omo law enforcement agencies no enim safo ni nyina but omo ye nkrofo a omo ye untouchable ye touchi omo
e wo marium
yes
ah yes equality before the law despite yes. Difference no
da ben no wate se ya chi obi e de na kodina mranim se wo ye Gαlαμsαyɛrs na obekɔ no na ye e bi obi a ono na ato mfidie no e de ama wo a omo ye Gαlαμsαyɛrs e ye omo a e wo wo site wo no ewo wo site wo na omo ene etu amna eye se owi a na ebi ayi 100 Ghana cedis a hye ne nsem ne ayi ebi 200 Ghana cedis o chi ne na o china Sɛ nipa no a wɔno na dwuma no ɔyɛ ne bɛsa han krɔfo foforɔ de ɔmakɔ akɔyɛ.
Ɛmsɛ afɔ no ne yakɔ akɔtie aba no hwɛ China fɔ no. Bɛbi ɔbɛsi ayɛ ɔmo nemu mu digyina hɔ no mo sɛi kɔna kɔna mɔbɔmɔbɔ asɛ ɛkyɛ sɛ bɔne biara kora mfata wɔ mo. Nanso nsuo ne nsase ɔmo twa baayi ɔmo na ɔmo asɛe no saa no ɔmo ayɛ ne sɛ pɔtɔ wɔ asase nya ntena ma ɛda hɔ no ɔmo apɛkyɛ no koraa wɔadi ayɛ wodidua koko a ɛnyɛ yie bankye mmoo bɔɔdeɛ ɛbiɛ ne hɔ no mɔdidu ɛbɛyi Gαlαmsαyɛrs na ɔmo deɛ tu ɔmo asɛe no ɔmo se asase na ɔmo se nsuo ɛne deɛ yɛakyɛ wɔ mo na ɔmo ɛkɔ kɔɔta ɔmo asɛm ɔmo ɛntumi ɛmepue mu wɔ hɔ koraa ma ɔmo adi asɛm ne nyinaa ne sɛ ɔmo kyi ɔmo wie no kɔɔse bi ɛba wɔ mo ɛso. Abusuafoɔ assembly yɛne deɛ akyiri deɛ ɛbɛba bia no mede bɛba abɛsom wo wɔ platform yi so mede ase bebree sɛ ɔhwɛ Ghana TV 1 so ni yɛno like video no wahyɛ wo comment no ɛyɛ ama ne mbra mede ase.